Kwaphile lapho ngiphakade la kubuntu lezicuma ngala angisalifoni this days.
Dok, ifethu yangane vele dawethu amahle.
Sithi
yangane vethu yangigapha shineza.
Eh.
Ngigapha uthi vethu road owner ngisebenzi.
Ah.
Ungiyahleya.
Ah, ucanga kodwa sorry boy kodwa ngigxike.
Ikusele ndangidlela kwenzalani muzindli.
Eh boy kodwa ke sami story nje sicishe sifane same story boy. Mina into engangiyibanga nale yangane ukuthi njalo ayengidalela ama holes yabo. Manje mina ngiwanqaba mfethu uyazi nawe ngithanda iholes eminyama.
Out the shade man. Just flop man.
Ah boy flop la lapha. Bekuvunywe thina lapha kuthiwa sibambe orange boy. Ah ndanazi flop.
Mina bakai holes ngapha mina ba.
Ah toke silahlekile lapha bekuyini nje ukuthatha iholes bese noma uyilahle ngokuthi ngikuyidle mfethu. Ah mfethu flop lokho ngakwenza lapha ndanazi.
Kolo holo abashana.
Sure. Eh. Uzithenike lokho lokuncane ngathi idlozi.
Bafuna ukuyazi into yangisosegoli. Hayi, isiqoko sakhe angisithandi. Shetu lakho ngathi likaMandela. Wakha wakho ngiyakuthanda. Netlesi yakho ngiyithanda ukunikeza.
Hayi bo. Ubani wena uzocela impahla kithi?
Oh, vela ngizokwazi. Tsoyinda sekoli, niyabona ke bafana bami.
Twins, let's say Goli.
Hey, can you span around your motor circuit at 10?
Office lending money is bumping goons. Corner laugh, it's a Makai.
Ay, man, ay, man, ay. Mess around, oop, man. Yo. Was in the mess when I'm cut.
Dog, I'm going to make a coma panel. There's it too. So, Banjiko, Mishima Kaya.